ne Baba Raila Amolo Odinga, President Marwa, ne kanisa mokonyo tayo budho ni, ne familia Temar Makabongo, ne ODM fraternity, the biggest party in the whole of Africa, waombolezi dudote mubi okowa Gedung Makabongo, amoso ulo kweuru okweuru kendo chuya late kako ngamalungu ni menta abiro dala mama na mwabiro pingi family Paul tuliongea, Patrick tumeongea na ndugu zenu zote, pole na nagulu dala mwagombaka gik mano wacho kande gik kwe mano wacho cha marinya sai mak badu mondurit dala Makabongo. Ewa se uri governor uchila yako governor Marwa mchungu pati mute igno kaendi mua wacho ni wangaka jatema mak county ni endi wadhi chungkodu all the way gik mano wacho cha kuru beru mute igno hino li chungkodu kikuwiwil gizaburi padek gangwen matinda pagaburu majewone eseche kwekoma late ntika maendi na machini kurumubik and with your side wageno uvu nikeji familia maru noge ujatendwa majakom Raila Amolo Odinga kendobu chungkodu adongo na kwecha rio kende kwa wano kazi uwe nikeji jakom nika jakom uwe nwachigiwe ndi manu uwezogo kada kamano kaka na uwalo watambua juu bani ntie kaendi kana wadonyo kaendi mjume mararida jaduwe mutende amu lani kodwa ka to uwo kolao gimoro urgently enbe na kodwa kaendi uuru musmare kendo gikuyo mare makende ne familia te marareo mjume marwa maru county mangema nilungo ni mama Fatuma Muhammad mabende ja ODMA wakaini tiko loma teka kabisa ne uvuk odhitaki but familia umeo kakaru chungko domo tegno mokonyo wa solo kanyakla togomos marek makende kendo baba na wacha ni munda akua ni uwone nendi chino na seloso no odhitaki manyama program sa wakubu kendo pinikoni indi to end code wa kanyakla kendo gini kukajo migori moloyo jaduong mjumbe marwa kene jendo mar party mutegno ma mjumbe ma suna east jaduong Mohamed Junet Mohamed neni kodwa kaindi mutegno and family no kaka no chung kodwa kata kani jaduong tuo ne watu dwe kodwa kene chung kodwa mutegno to kata mana kaindi baba nyoro nangilwen kaindi sawa sawa nyoro nea chai moda jaduongwa kaindi manyoro nejogo ekoma ntugi state power no biro kaendi nigi biro golo tent ni kaendi kendo gi kethe kane jaduong professor Budo gocho na saa ng'wen gi 47 akuna gocho ni baba Raila Amolo Odinga takuna ni kana rally awatuf na ODM wagwanyagre gi polisi manubiro kaendi gotieno to baba Raila nigo ni Junet agocho ni Junet mome ya teko kwa kwa jino chila yako jaduna goni mwuzi nini niko ni president back county na chie guti yenu agomos agwa jino chila yako to uwok guti yenu seche goeko to biro koda kaendi kagocho na ya uwal tagocho na jaduno dege to negi mea backup kaendi mana warako le kaendi ki polise ya kasa parot kini matendi ni chung kaendi omeo a special way adwa gona Junet Mohamed okamano kumchungura mutegno angende gibe ya sa parotielo madumiwa backup masifuna no gutielo kabiyo kasifuna chopo kisi sa paga chiel takoyo ni weche chila yako gimo kata go sitieku konganda kisi mundi biro kinyi. Thank you so much sifuna for supporting us ati ukawacho ni yaja dalawa okada gubu ngai kanki baba nika tadwa nyise wasa community there comes a time that a community must decide to stay together. There comes a time that a community must decide to design itself and to stick together no matter your situation. Lame macha emoro nyanza ka. Te wood bubbles will work.